Sengiyavala ekuseni Bambani Sengiyavala ngaphambi kokuba siqale usuku lwakho namhlanje ekuseni funa ukuthi ekuseni your condition is not your final destination. Your condition is not your final destination. Angazi ukuthi yini odlula kuyona namhlanje ekuseni, angazi ukuthi yini obhekene nayo namhlanje ekuseni, noma ngabe kubuhlungu kangakanani, noma ngabe kukhalisa kangakanani, but I want you to know that the condition that you are facing this morning, it is not your final conclusion, it is not your final destination. Ungadlula nje enyembezini, ungadlula nje osizini, ungadlula nje kuma pains empilo, kodwa leso simo odlula kusona asiyona final destination yakho. We are dlula nje for a moment, we are dlula for a minute, kodwa uNkulunkulu uzokudlulisa kulolu sizi obhekene nazo. Ngiyazi kunzima, ngiyazi ukuthi usuya give up, kodwa ngiyakucela ungasheshi ulahle ithemba. Leso simo asisi isiphetho sakho, lezo inyembezi azisiso isiphetho sakho. Kusekhona okungcono uNkulunkulu akakuhlelele khona, kusekhona okungcono uNkulunkulu akakubekele khona. Ungasheshi uphose ithawula, ungasheshi ulahle ithemba, kuzolunga nakuwena. UNkulunkulu uyibonile inyembezi zakho, ulibonile usizi lwakho, ubonile ukukhala kwakho, uzosilungisa isimo sakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.